Ishmael engafelanga ehlale nathi asiyona lokho asele imini kodwa kuzo izimo uNkulunkulu lethi provision bese phinda lasichaza kangcono ukuthi singoba sizwe usho umuntu okhala inyembezi amehla bofu ukhala inyembezi mi umntwana uyakhala babona ukufa kumphambi kwabo izulu lithi ination akayindawo lakeza ukufa kuzophuma ama-ishmaelites la amasulumane ayoqhamuka la kanjani siyafa wavula amehla uNkulunkulu wamkhombisa umthombo wathi since impi yaqala ngase ngumbili umthombo ngaprovide amehlo nje bengakaboni so bamba lezi zinto ungayidedeli benazo bambe lezi zinto ningayidedeli bambe nazo there is a political shift kune shift eyenzeka political kwezombusazwe okwazi ke ukuthi uma kukhona inguquko eyifakazelwa imvelo na kingdom isuke lezo zinto engaqali kubona isiqala in the spirit. Into eyenzeke kwelikamoya uyayibona emvelweni uyibona kwezombusazwe isayini ukuthi uNkulunkulu khona izinto ayisha khona izinto azisenzayo nayishintshayo nayiguqulayo in the spirit. Le shift in fact it's not a shaking abanye abantu bayichethe i-punishment of some other political parties not true it's a fulfillment it's a shift akekho umuntu opunishwayo la it's a shift uNkulunkulu efuna ukwenza i-shift in the spirit kukhona ezinto afana i-manover la ilungise la izansi ungabona uNkulunkulu ephendule ethi izinto ekumisa lokhu akususa lokhu ekumisa la esusa lokhu ekumisa la esusa lokhu ekumisa la uwenza i-shift the hand of the Lord is upon me. Shit. Ngiyanithandazela bantwana bami because we are now sinyathela emhlabeni omusha. Listen, ngendlebe ivuliwe. It is kwi advantage. No. It will work. Kuzokusebenzela kube kuhle ebandleni kungaba neinselelo in the world but inselelo zezwe zizoba iadvantage ebandleni lento uNkulunkulu ayenza manje akayenzeli osopolitiki useqedile nabo uyenzela ukuhlumisa ibandla ibandla lizovela njengesizwe njenge lizovela njenge lizoqhuma njengekhowe yabona kade lokho bebona abantu abahlaniphile la kunamakhowe khona babona ngokukrekha komhlaba kwesikhathi ikhowe ulifice ibingaphandle kodwa la kuzoba okuzovela khona ikhowe kwekhange kukrekha umhlaba thina esasiwasebenza amakhowe sasibona amakrekha umhlaba mase siyahamba eceleni kwalapho uthotha kunekhowe ngaphansi sike sabona ama-science sibona umhlaba ukrekha ukuthi abantu abaningi bayitshethe siyabreakwa kanti khonto ezoqhamuka. No one can break the church. Even a single person. And bambalani lento bantwana bami. Bambalani lento. Funa ilento. It's very important. Ibandla uNkulunkulu uzoliveza. Uliveza kanje uyaliphusha. This is the only politicians are beginning to looking at each other. Njengamanje bayaquestiona noba no stayisa, uba no stayisa. And akasekho tempo munye uba no stayisa, uba nganto stayisa. But hayi inyoka isendlini, uba no stayisa, uba no stayisa, uba no stayisa. Enkathi be lose the trust and hope to one another, uNkulunkulu uzobeleka iphakamisi bandla. Ngoba ihope yomhlaba uzoba yimpahla kaNkulunkulu. Imali kaNkulunkulu uzoba yithemba lomhlaba. Ubisenhlulile lento yenu, mali ngihlulizwe libuyisana kumnikazi wayo. Umhlaba ngoba Jehova nithuleleni la isontweni. Umhlaba ngoba Jehova nokugwala kwawo. Izwe namakhile kulo. Uma sabehluleka ukubusiswa, abantuyisana kumnikazi wayo. Zobaxaka lento abayazi akaze bayenze. Zobaxaka lento. Manje ibandla liyahluma. Uma nje ngekhoya manje uNkulunkulu akakwazi ukusenza sibe isibuko sokuthi liyini icebo lakhe ngebandla engasi-attend ngoba ihithi esohamba siyotshela abantu khona indoda engadisappoint yathi angihlalela ngiyilinde yanyamalala isikhathi eside baze bathi abantu awuyeka usuhlalela mahala ngeze ukufika lo muntu ngathi lo thembisile ukholekile ngamlinda Musu uyaqhamuka uya kubo bonke ababethe ngeke safika ubuyele usuphethe izinto owayekade kwethembise zona. Kuthiwa iphuma kule zinto oyiphethe ugcine esikile lo engamlindayo. Bathi singamhlalela ukuthi bafowethu uyahlaleleka naye indawo yokuhlala. Bazobuza abantu buhleliphi umlindile ukuthi ukuhlala nami uJesu uhlala la. Sibahlalise sihlala la nawe uyeza la kuwe. But this is something that is in my spirit. And we shall experience something new. And Batandagaya, I'm over excited. I cannot lie to you. I'm over excited. It's for the first time in my life I experience such a wonderful joy. I was praying in the morning and the Lord was confirming. The Lord was always telling me, and Dr. Gas, that Kapela Pega, there's Kunenkas Mulezayo. Kapela Pega, there's glory come, there's glory come. Jalamanka to Tandas, there's glory come. Kwaskat Benyang Kulunkulu, Nebo. Niya ngiyithwele nami ngiyiphusha ngoba mawusebenza ukufikelwa lezo nsuku zokuthi hayi hey ngathi kuyasinda ngiye ngikhale inyembezi ngiyidla ngithandazela mina noma ibandla noma whatever uma ngiqeda ukuthandaza umoya incwadi ozongitshela one na same thing there's glory coming he was channeling my eyes amehlami ukuthi musukubuka la buka ngale kwala umuntu osezulwini ngathi ungiqhwebana iduze ukuthi uyakhumbula into kade lokhu ngitheni wasethi isikhathi sale nto kade lokhu ngisho and ushall see it abahlangiphile bayazi ukuthi uNkulunkulu ufika uyikhuluma kanje izinto dala ezinye izinto esiphila kuzo namhlanje zakhulunywa kanje bayibamba abanye bayidedela but siphila kuzona namhlanje ngitho uma ubambe le nto engisho manje uzophila kuyona iyakutshela uzoyibona nakusasa Cela siphakame sonke sishayele uJesu izandla ezinkulu.
Thank you Lord. Shayele uJesu kakhulu. Shayele uJesu ngale bandla likaKhristu umhlaba wonke. All over the world.
You may take your seats. Special greeting bathandakayo kumoya ongcwele isithandwa sethu okade ekhuluma nathi manje. Niyibambe umoya ongcwele intatha ekhuluma.
Amen.
Niyibambe ngempela.
Amen.
Ngiqinise.
Amen.
UNkulunkulu uzofeza ke izwi lakhe phekwene egameni likaJesu. Amen.
Amen.
Thank you so very much. Siyabingelela bathandakazi sihlonipha umoya ongcwele isithandwa sethu. Sibingelele kumama umphostoli uMbuyazi egama likaJesu Kristu. Haleluya. She looks so beautiful. Yambona muhle kanjani bathandekayo. She looks so beautiful. Wow. Let me just tell you something that is going to surprise you. Uthi le ngubo uyithungele yena. Izandla. Sukuma mama bakho, sukuma mkami bakho. Let me just surprise you more. Ingubo beyigqoka emshadweni izolo uyithunge ngayizolo. Ingubo beyigqoka emshadweni ngakusasa uyithunge ngolihlalo. Wayithungelwe uSaturday ngakusasa ekuseni. Yebo, khona kulalekanga kahle kodwa iphelile yona ingubo. She's a wonderful person. Bless the Lord, amen. Uphuthobo uthobeka ingubo abeyigqoke emshadweni laphana ubeyithungele yena ngesandla sakhe. Uyithungela uthobeka. Umthathi kancane uthobeka. They are doing such a wonderful.
Wow.
Wonderful. Look at this bathandekayo. Amen. Yebo khona kuyenzeka nami ngihlale nje ngena nkosikazi usuku lonke kuthunga kuzobe ngakusasa. Wakwathunga ubusuku bonke wazogombuqo waqala olunye ngathi ah. Babe nantamtonton bathandeka, thank you so very much. She's a very good example nakubazalwane. You may just stand up and upgrade. Just look my tunga kanje this time. Tell me in the next 3 years uzobe engamanye ama fashion designers amakhulu. Unemshini emkhulu lapha ekhaya angibayibiza amagama eNgisi ke nanani. Why apply la nje kwalotho uNkulunkulu wambusisa bamnike bamfanda. Wayesethenga imishini yokuthunga. So uNkulunkulu wavele waletha omnye umzalwane kwase Freyhead. Wamletha la empele kuzona wayisazama uzofuna isikole la. Wavele waletha omnye umzalwane wase Freyhead. It was angelic.
I know.
Wavele waletha umzalwane wase Freyhead wathi nje naye thunywe ukuthi azofundisa ukuthungisa ukuthunga la kuphi khona. La emvutshini, la umama khona angawoka kusho nangenyawo maya khona. So lo wafika la, wayihamba wayezofika 3 months. The way wabona into imali divine ubanjwe izulu wathi hayi khona indawo ezimbe ezimfuna wathi hayi usazohlala la lokho extendela omama isikhathi wathi no akasafuna abamfuna abe bazomthola la emvutshi. So uyambona ubanjwe uNkulunkulu ebanjelwa umthandazo kamama. This is divine. I'm telling you, this is divine. Ubanjwe nje umkhuleko kamama wathi hayi angifuni kuyandaba nabo ke futhi ke bayehlangabeza into edivine enzo uNkulunkulu ngokumphatha kahle. This is what they do. Bamphethe kamnandi, bamthekela ama present umayizalwa. Hey, sebuya lapha emzini. Nami ngaze ngicene nami sengathinte ngathi angifundise nami ukuthunga beyaba na hey. Ah, because I'm nice, ngiya ngiyakhansela manje. Obethu uzongifundisa njalo ngolwesihlanu ngathi ah. Ngolwesihlanu sokungekho mina. Ngizo ngiyoshuma ngathi hey, ufunda wena nkosikazi mina. So, sengofundiswa wena. Kodwa uma ungithethisa ngiyayeka ngaleso sikhathi. Awuboni intala ha kasiyeka aqhubeka wena. So inkosihle bathandekayo, sibingelele kakhulu bathandekayo ukubaba umfundisi uMbovu nomama egamela inkosi yethu Jesu. Amen. Sibingelele umfundisi umfundisi uNgubane egamela lika Jesu from engwelezane manje kanye nomama umfundisi uMgumane Junior. Amen. Aw haleluya.
Amen.
Ya ubaba uMbovu siyabonga umfundisi Khumalo siyabingelela kakhulu. Mfundisi uNtanzi, mfundisi uXolo, amadoda onke asebandla ebandla umfundisi ngimshiyile uJesu. Okay, onke amadoda ebandla siyabingelela nomama. Abafundisi babingelela nomama. Actually, angibabingeleli nomama, ngibingelela omama abafundisi bayimele. Athi ngibingelela umfundisi nomama. Azi ukuthi ubingelela ubani nengane encane. Ubingelela umfundisi, ubingelela umfundisi, ubingelela nomama umfundisi. So, kuyimele ubingelela kwami kuba athi sengobana kusengibingelela umfundisi, angabe sengibingelela umama cha. Baba bayimele na awu amen. And all your precious cocos, thank you. Nonke bathandekayo, sanibonani ngegama lika Jesu. sizoqhubeka ku subject ye success uma sesithola nama announcements are so very much important ngoba sekuy great Sunday message ya lokhuzela oh awe lokhuzela lento bathanda ka before le phone nje lamapostoli sine into ivele yasendela umzalo nomunye ingenhlahla yamsendela nje izandla leziningi ezithe angaze angathi ngixolisana uma ukuthi uxolisa lo hey manje ngidiscover ukuthi ngathi screen shot yawa screen sakhona sivele siyiread esend message uma uthola imessage ongayi understand kahle le phone ne screen sakhona ngoba kungemini amen ngaphandle uma imessage ikhuluma kahle hayi ke kube kuyimina ka amen si bantwana benkosi sicela sifundene izwi lenkosi oh before that bengisathi bathanda kawe let me just explain shortly the highest duties yabantu abangama leaders in our time asiqale kanje bantwana bami sangibhekile I leadership this time ikwi in a pressure yomsebenzi umsebenzi incindezi iningi kakhulu one uJesu uyabuya so kade ngibona kunama elections these are the great people abangama leaders bebengalali hlobo nje those people are good examples so I load it too much ebholini manje because uNkulunkulu ufuna ukubona ibandla lakhiwe ufuna ukubona ibandla leyondliwe ufuna ukubona ibandla li empowerishiwe ufuna futhi ukulibona ibandla livikelwe because it's a very difficult time you need to feed the church lead the church protect the church ngamandla onke inkosi enganikeza because we are in a very crucial time ikhathi sisona si crucial one thing that usathana ayifuna sasikhuluma last time eThekwini sishumayela lo nto kakhulu sakhuluma ke nalandla siyakhuluma ukuthi isizini esikuyo sisikwi season ye great revival this listen to monga lethe ikhuluma uNkulunkulu uqala manje ufuna ukwehlisa imkhizo yabona noma ngakashayile emkhulu kodwa khona imkhizo eshowtha yabona ngoba nasamba nabo ngikhathi ngemoto khona izimoto ezisense inama wiper sensor yabona Maxwell izo approach indawo la ngizoqala line khona ama wiper akashaye nje yabona ik indicator ukuthi la uyangakhona kunemvula nyanyana so it's exactly ukuthi uyabona windscreen sacala nemchafachafa emncane ungaphandle umile ungazi ungayizwa yabona mphathe umgqoko ijazz ngazungayizwa nje lo mkhizanyo le twine amathempo kanye yabona ukuthi encane ngazothi ayini this is what is happening in the spirit now yabona these are akuona ama showers kodwa yila amathempo kanye e revival abantu abangahamba ngempela lokhu mile ungadedele ungathi umusuthi kanje umusu uyabona ukuthi hayibo aseqala kuba khona umanzi hayi lo manje ukumantisayo kodwa nje ungathi uthi uyabona umugqoke nje into enjengale uthi uyabona ha ungathi sekunenkunganyana kodwa uma uyithi uyisula kuphinde kome futhi ngoba nabantu bayazilona yeah it's exactly that's the season lapho manje imkhizo njengoba usukuza sikhuluma kanje uma ingcwele ingoba irealm ivulekile of revival now this is what is happening church is that 150,000 angazi bani percent target manje immediately when church is under attack kubizakala i pressure iba kakhulu kuma shepherds noma ka shepherds abaholi pressure will be aphezu kwabantu abasuke benika itask yokuba babe yiso lika Christ ebandleni lokho kuzophusha incindezi ngicela ngilalele ngendlela enomoya lokho kuzophusha incindezi ukuthi ubuholi kube nencindezi strong because i target manje ukuthi isitha is trying by all power to kahlela yonke into uNkulunkulu ayiphembayo amsonsi isizulu esistrong mhlawumbe abantwana bamancane bazoba right uyabona ufuna ukuhlikiza amaziko uyabona lento engathi iyakhandwa iyaphenjwa so the enemy is trying to bamba manje ke abantu abaphansi kwencindezi la ama stewards labantu abanikezwe itask yokuba ba monitor amaziko bebe nabo bayiphathe inkunzi njalo yabo so i pressure that will be upon leaders leaders amalitha zamaningi azothola incindezi nayi incindezi kanje it's a spiritual pressure because revival is much more demanding in the spirit. Iya demanda kwelika moya ngoba ipusha ukuthi umuntu abe kwenye level angekho kuyo manje. Yabona, it demanda kakhulu, it demanda a lot of power, it demanda a lot of prayer, it demanda a lot of, because fana uphakame in the spirit, because in operation la kuzobe kusetshenzwa khona i-dimension ozobe kusetshenzwa kuyo kuzobe kusetshenzwa kwi-dimension la wonke umuntu ufanele asebenze ngamandla a-divine, hayi amandla ajwayelekile. Kusho ukuthi-ke manje i-comfort zone iya ngokuphela-ke kuba-leaders kuqala, ukuba unkulunkulu uma izoyenza ngampela lento uzoqala anyakazisa abaholi kuqala and bringing more abenze bona babe restless praying like this, working like this. Uma ngathi uqeda ukuthandaza ube sathi awazothandaze, uyabona ngathi uphuma kufasting sathi ungabuyela kwenye, there is that gap. Kunale nto le njolokhu ihlupha 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 ngoba unkulunkulu is pushing the church, is pushing the leaders kwe-dimension ethile, ngoba angeke bekwazi ukuyimanaja i-revival ukuba ngamakapteni bemvuselelo uma i-standard ne-level yabo yakwa-spirit ilow. Imistake engasiyenza ngabazwa ngase bagijime babadlule mese kudaleka i-disorder. Uyabona ukuthi i-authority does not have a revelation while members does have. Angithi bathandekani? While members do have. So the more kunalento kushayisana, yingakho uNkulunkulu is pushing ukhipha labo volo namaqhubu edlekeni. Uyabona isidleke sisala nameva manje. So methu uyahlala ngahlaliseke, methu uyazama ukuhlala ngala ngahlaliseke, methu uyaphenda ukuhlala ngala ngahlaliseke, methu uphenda ukuhlala ngala. UNkulunkulu wenza lokho nge strategically, because into afuna ukuyenza, he want to provoke you. That's why any person abak leadership ula ubamba lempi ikuthandazise uthi uyaphuma uqhamukele, kodwa into eyiningi ezikuphushayo ziphushele kutheni sangathi ungakufuna uNkulunkulu more, ufuna uNkulunkulu more. Nikhona nibathanda kabi. I was talking to some of other leaders and the Lord said to me, besikhuluma nabanje abazalwane, ngithi mina, okay, sometimes uzofila sangathi ayikho into oyenzayo while you are still working, because uNkulunkulu ufuna ukuqeda lento ka ceiling. Uyabona ukushayisa qhu phezulu, kuzoba sangathi ayikho into oyenzayo, kube sangathi you uyabo akufihlele nawe umoya ngcwele ukuthi hayi khona impact, kube sangathi akwenzeli lutho, kanti uNkulunkulu uyakuprovoke ukuthi unyuke moba meke kwazi wayibona izinto ozenzayo, uzofila uzongena esibingweni sokuthi ungathi umrelaxa kancane. Uyabona uma ulimile washaya insimu wawusuthi uyabuka emuva uthi awusangishaya indima engani, ukuthi hayi uthwala igeja useniyoshe ngekhaya, kodwa uma ushaya uthi uyabuka ubona ukuthi hayi into engenzile usuqinisa uphuma ebusuku utshelwa abantu abadlula ngendlela hawu usulila kangaka uthi kuphi, kodwa bafethu ngoba bengithi ngishaya ibalana nje. This is what God want to unta yenzayo kwe, more special with leadership. He will push leadership. He will, oh, I wish I can preach. Ngikhona nibathande kabi. Yeah, ngicona obelethi ne record. He will push leadership. He will cause a leadership ube ibe restless, more special in the spirit. The more benza njalo bayakhuphuka. Uma benyuka wonke umuntu omholi, wonke umuntu omholi unalento yokuthi uma enyukela kwenye indawo ufuna ukubona abazalwane nabo benyukela la ekhona. Akazi uhlangane nomholi exoxa ilevel ongekho kuyo uzwe ngathi ibhedini, kanti ukuphushela la akhona manje. That is the work. That's why ke ibandla shoot manje, ibandla fanele lisethe ama-signal alo ni-understande ilevel uNkulunkulu asebenza kuyo manje. Kungase kwenzeka ispiti ehanjwa ngaso kube sengathi siba more faster than before. But this is what God is doing. God wants to push the church. Abi new said angeke yenzeke into umongcolo afuna ukuyenza. Meke wayithela phezu kwabahola ba relaxed. Uyabona umholo relaxed, opholile, onje ofeel right. I don't want to say anything, but God will try by all power ukuthi naye am revive uta pick up. But this is what God want to do. He want to change the pace. Lo ntombazane lo esifazane waseshuneni, uma kufa umntwana uthatha umntwana umgibeza enqoleni utshele odrayivayo uthi lalelana hamba ngespeed esiphezulu ungami until I tell you. Ngezinye indlela uthi uzohamba ngespeed esingekho ordinary, because ushiya umntwana njalo not enqoleni, umshiya kwi-upper room usegibela How an experienced person who has set his speed, my pants away, Sudan. I'm a damn mona, a fool and a mona, was swimming pool. Can you put on the sea more? Sangania can we apparel? Oh, finally, see the Mutuan Kurukuru, Loyan Tuana Loya, and Yamugero, Bakune Mego, or Putuma. So, who tell a driver, which I pay Siako put it, I think you are following my sister's feet that I said to you. And damn it, we are Stella. How about the pace and machine? Oh, but I'm calling but under that. Okay, look at the sick life. Then another about drive on compassion. We are very late. So, I see my respect. No, show my lacon. My sit la, my same. Dulem for we no target le lokala then umvoti madulem vote saba ngo messages out kwa 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 imoti yenza strange noise already about 6 siya ma respect and si late ma city siyazama kwa 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 angena ngaphansi uqhabasho angisathiswa siba bithathu kodwa ngena ngaphansi uqhabasho uyacinga siyaqalaza sonke njalo njalo wathi mithi mini qhabasho isonto athi I know siphinde siyaqhuma ngishuthi isithombe ngisendele umshumayeli njalo ihost ngithi futhi ngendlela engibuka ngayo izinto kwasengathi angizokwazi ukufika sine challenge yemoto. This is what is happening situation now. Lo mzali afundisha lokuzana mese yabuya kini kwangabo past 2:47 now abuya ke mathi postol, don't worry, the house is packed, we shall wait. What postol, don't worry, we shall wait. Ngathi ukuthi problem yami angazi ukuthi what is going to happen now. What baba zama noma yini ungafonela imoto enye engazokuthatha la ukhona. We shall wait. So alright, si ngizwe lolo sekuvele ngabe kusazi umhlaba uthini manje sibhizi bese sithatha isibindi soba amadoda. Ngithi mina qaphasha hamba ngale moto ikhala yonto ekhala soze sime umi asafuna ukuhamba wayifaka uqaphasha yahamba umsindo wenza gogogogogo ngathi uqaphasha ayinaki lento masixoxe into asambeni. So the Smith so ukuthi ayisahambi yona. Yahamba kodwa manje asukwazi ukunyuka up to 8. Sasuka lapha around 8:20, 8:30 fonela unyameko undodakazi. Sathe indodakazi sizofika eThekwini lapho sithatha imoto yakho. Cabanga semvuti. Sizothatha imoto yakho mase siyangaya eMaritzburg. Safika 8:45 if I'm not mistaken, safika eThekwini. Ngaphinde ngalifonela le ndoda. Athe indoda, must fika eThekwini sizothola imoto manje. What impostor I said to you, sizolinda. Silindile nje. Siyacula. At my God. Sangena emotweni, it was close to 9:00. So, ayimoto ke, imoto, kwakuyimoto le. Sangena ekhaya futhi ngiphethe uMichael Skumani Xavasha. Sangena emotweni, then saphuma sa drive. I usuze ukukhuluma ke into enomhleze. Kunama police afuna endlini. Kodwa akavele kwangashayeli mina by the way, so ngimakhona ukubuza kala ko yiwaqo. Ngikhumbula imoto ispeed esasihamba ngaso sasingekho normal, angingasichazi. Ispeed esasingekho ngaso sasingekho normal. But I was feeling like the car imile yabo. Ngathi mina ixabashi le moto ngiyihambe le moto. Le moto fanele ihambe. The message is bending. I need to go there and preach. Ngathi the devil is a liar. Futhi khona into Satan amelana nayo la. Akakwazi ukuthi ushawe into esingayazi emoto endini igama la. Ngaxabashi imoto imile, uxabashe nje njalo yabo. Engangiqala ukuhamba isikhathi singake eMaritzburg longazalwa. Lapho siyahamba ngifunda iBhayibheli savele sathi no no no, stop the Bible. We started to pray, masiphume lokhuze. We prayed in tongues. Loud. We prayed broke all our baba. Sasongena eMaritzburg but in a twinkle of an eye sasiphaka egating. Saphaka imoto sangena and sashumayela. This is what I wanted to say. Ngendlela okuphuphuma ngayo, ngisho speed imoto isiKM isivalile. It's like I let this email, let me that email. This is what the Lord wants to do. Abantu bazowina manje amajaha. Abasanza ayo kunimhamba ngesifuthe phezulu ngeke balunge manje. Lo vela yume lo into akayu wabuyiphesi iphakeme. Kube God, God is training. This is Qabashe is a leader. Ngokwe alusinga lokuzana yamanje. God is training leaders that can be cautious God. No mispeed isi phezulu kodwa imoto ayiphenduki. And God is servicing cars. Ukuze sambe ngama Audi afana nalawa alala uma siphenduka ejikeni ivelile lakusama so diphenduka ithi. masiphendu kejikeni lati sisondithi uNkulunkulu busy uya repair njoba nje imoto eyilaka ulungisa injini of it is our hearts ulungisa inhliziyo zethu abafuni umahanda wesibili kube khona imoto eyilusushisa asikho imoto soyikhishela emgoqeni ngaphandle manje seyivulwe ngaphambili siyashunqa asazi ukuthi nje God is setting the church and God shall give church the engine you are teaching her like never before. And one man of God said to me, Apostle, how do you manage? Because I see like you are running the whole country in one time. You are in the church, we are somewhere, we are there, then amen. You do challenge and how sitting at a smugala spot, I live or mushala, apostle life, and you are somewhere. And how do you manage that? Do you copy to live after all this? I said to this man, it's only grace. But I'm a symbol of what God is doing now. Ngathi ungaangizwe ungahlala phansi ngitshelela 7 ways zokwenza lento engiyishoyo ngoba I'm a liar. The hand lithulele imbathandekayo ngathi mhlanqa ukuqamba amanga ngokutshela indlela efu 7 kodwa mangikhuluma iqiniso ngathi isandla ngoba Philipa ibayibule eliya isandla senkosana igqiphe kwakhe kade kade umprofeta libi bayibule uhamba phambili uhambi nenqola lithi kodwa umyalike waphinda ingubo yakhe wagijima wasula isikola because this is time for the revival uthi yishukuma uthi yiswa ukuma wafuna inkulu uthi ngonisa ulingane sandla ngoba ivuselelo ayisi ingenayo igrace God will keep our bodies uNkulunkulu wephinde imzimba yethu aphinde inyama yethu. Manje service nje abanye bashintsha injini lezo kade ngo bani faka injini enkulu that's why faka injini enkulu ne spirit uzomangala abantu thawule ngathi lesihlamini usithathaphi which is not about men's praise no it's grace so kufuneka abantu abazokhwiqa khwiqa imkhono and run like horses. So pressure will be on. Ngifuna ningizame ukunenza unibe clear kuyi sibe sepage nalo I'm preaching. Pressure will be on leaders. And nice into ezothu, into engasidale ke I masinga interpretanga kahle le, ingasidale I confusion. Understand? Because it demand izobaningi ezoba iphuma from leadership side to members. Ngoba ngenxa yokuthi idemand iningi evela from Holy Spirit to leaders. Umoya ingcwele ufaka idemand kubaholi, abaholi bafaka idemand kuma followers. Ngenxa yokuthi impi ngeke ibe khona phakathi kwamoya ingcwele nabaholi, but uSathane mayifuna ukuyinqamula lento uzokwenza sure ukuthi ufaka iconfusion between leaders and better bazana is too much. Yabo? Ay is too much. Ayengeke it's too much ikhona lento ezofika ithi too much uma ingakafikeli uyithandazele ngoba mhla ifika fanele uyiphikise too much khona ama statements engengiwasho kodwa ngiye ngikade ukuthi umhlaba engiwasho kuwo angifuni akube umhlaba la uNkulunkulu azo la uNkulunkulu khona azo angavela sangazuthi akekho fake me yabo kodwa nami ngiyinqwasho as a human being hey right uNkulunkulu yeah hayi siyaphusha right hayi kuyaphusha yeah mase ngizingeleza umhlaba ngoba ngenza icovenant noNkulunkulu ngizingeleza umhlaba uthi ngime emhlabeni hayi wokukhononda ukucomplain ngime emhlabeni wokusho nje kodwa hayi kuyahambeka khona kuyaphusha baba ngisithi ngithini kodwa kuyaphusha because time now othe sase ngisho le statement mhlawumbe sonisiza sokugcina isizini esikuyo manje inkosi iba isilungisele yona angani ngisho right silungiselwe isikhathi esikusona akusini mistake khona ukukhuleka kule mntu yabona isikhathi sisilungisele. Yeah, sisilungisele inkosi ayiqalanga nje afaka isikhathi qala. Qala iya prepare thini ayisidedele isizini. Ayiqalanga isizini qala kosoba yithini, iqale ngathi qala kosoba isizini. We are singama average la mabetha kudala. We are ready like nobody's business. And we shall push the passion. And uNkulunkulu bathandekayo, sifuna makufike isikhathi zokwengena kwezizukulwane kwelamaZulu. Mhla sekintroduswa ama generations. Mhla kuphakanyiswa wethu nezingelo singathuli. Funa isume zenze God of honor. Zishaya izandla ingelo singathuli zithu udumo kuNkulunkulu kweliphezulu. Kuintroduswa nje igeneration yethu ngoba fanele siyibuke ngokwelo uyibuka ngeindividual uyibuke ngolocal uyibuke ngenation uyibuke ngegeneration. Afanele izizukulwane sethu bafuthi izizukulwane zonke izihlule zonke sithiwa unaba laba bavululwandle mase kuthiwa ngathi kuthiwa awunaba ke laba babe esontweni babuye bayamba emakhaya no ikhona into efanele ikhulu khona nibathandeka ha nithule vele vele kulungile khona into ezoshiwo nangathi ngiyantshela iBhayibheli leli libhalwa ezulwini liyeke leli ngoba labhalwa laqeda uNkulunkulu wayenze ukuthi lifundeke phela ngabe ningakanani kube libhala yonke imisebenzi yenziwa abazalwane kube zonke imisebenzi yobabhengu nongidi nje la hawu ngabe shule iBhayibheli lidlula ngqo lendlu but uNkulunkulu leli wayibhala nje wayithi lokho kulotshiwe nakho neBhayibheli ethi kuningi uJesu akwenza kodwa kulotshiwe konke ngoba iyincwadi zonke ezikhona ikwazi ukuthwala kodwa lokho kulotshiwe kube nikholwe libe nokuphila okuphakade kukho kodwa iBhayibheli lasemazulwini likaYehova lona kulotshwe. Ingakho uthi Jesu ngiyayazi imisebenzi yakho nithuleleni badala. Wena nekathi usebenza ikhona incwadi egcina ama records ezinto ezenziwa uwe. Amen ukhona hayi. Nithuleleni ukhona amen no. Hey my dad. So pressure will be upon church leaders and leaders bathandeka we are going to have a vele namang lokhosana and platforms where we shall talk nama leaders khona. Pressure will be belokhoza and task enkulu ukuthi liasharishwe ibandla liphushwe kulethe uNkulunkulu ayifunayo kwesikhathi sike simemezele fasting singena fasting barabara hey ubonde akumnandi kwabanye abazalwane ngenxa yama reasons phela fasting vela imnandi yona mina ngiye ngithi kumuntu mayithayini hayi ngeke kunzima hayi ngeke phela hey hawu ngisibone 7 days wonke singadli hingeke hayi mina hayi yabona manje hayi ngeke ngilambile ngempela ke manje sekulesithathu ngithi niyazi ini wenzula lapha ngeke nawudlile vele ngithi ku normal mawusuku ungalambi mawudlile ngithi maw emva kwensuku eloko zobuyadla then life would go on so demand will be too much and bengise example nge fasting ngithi then uku notice day 1 day 2 abantu ba struggle day 6 day 7 abantu bathi ha ha hey ngizokuthula nokwenabo hayi uyabona manje ungavuka uSathane emephambo la ngizomkhombisa manje ungase umthathe umbuyisele kuMonday uyabo engaqala thi hayi hayi baba unamaqhubu so ngizama ukusho ukuthi umsebenzi womholi is to usher ibandla sometimes labo nabengaboni khona kuthi mase bephakathi bethe ubaba wayisiphilisa that's the work of a leader. Khona izinto ezikusiza uma usa introduce kuzona uthi hayi udlaliwe ngami uma usuphakathi kuzona uthi hey life is here. Somebody say amen. So demand will be there, pressure will be there and we are sinema awesome bafowethu sik overtime ngicela nisibekezelele kokunye sik overtime because we need to protect you, we need to push you to your destiny. At the same time we must stand very strong without any fear to protect the church because the assignment ukuthi ibandla li safe more especially kuma false doctrine is the work of the shepherds. Fanele sin protect ayifundisweni ephambene, sin protect kuma wolves empisini, sin protect to everyone. Hence izimpi eziningi esizilwa namhlanje abakaze abazi abazalwa ukuthi sizilwa ngenxa yabo. Abazi ukuthi ku space sethu sokhola sike silwa in defense of the church. Nikhona nibathanda ka and fighting for them. Hayi soka. Hey 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 on all that thing. May the Lord help us bathandeka to understand. Somebody say amen.
Amen.
Asifunde ke izwi leNkosi sithandaze. Chen makhelwane uma kuyi Great Sunday umpostoli ushumayela kanje ushukhuluma into eyihlukahlukene not uyibambe zonke. Mtshethe uyibambe zonke kodwa. kunengoma esibhalayo la ekhuluma nge success. It's a very good song. UJehova wethu uyasiphumelelisa. Sisephezu kwaleyo, sihamba ngalo mgqibo bathanda ka. We are writing a song, so ihlabele namhlanje. So yenza nje just highlight. Asikayiqedi, sisayenza.